hariho icyo bita ama inkabura mubiri z'uburyohe ama hormonal pleasure usanga agenda atakara ku muhungu umukobwa nawe urumva ko ayarekipera uwo mukobwa rero nuko we uko bikogwa urukundo kuri we ruraduga kuri wa muhungu kumva ramukunda cyane uko babikora bagenda barabikora niko agenda ramukunda mugo wa muhungu nawe rwa rukundo rugenda ruramanuka rumanuka no mukugenda nta musezera akaro rero uzurabe abantu kenshi iyo bishitse bakagwa muri yo erere ndayita erere bikashika akamutera inda urabe mukibana aho herereye nawe ariko arakurikirana barabe mukibano aho baherereye akenshi umuhungu atangura kubyanga nugire ngo avyaho nikubera ko afite ubwoba bwo kuzorera umwana nta byanka kubera ko azomara mara ariko ikintu gihari gituma avyanka nuko yama hormone kenshi aba yaramaze gutakara kuvuga ko rwa rukundo rwagwagiye rugenda rutakara uzoce ugenda kandi uverifye uze kuraba ra majority y'abajya bahungu iyo hageze yuko agira mariage canke afatana n'undi bakundana uza gusanga kenshi atwaye umuntu afite freshere nke par rapport ya wa wundi bavyarana banashaka akenshi rero ni kusanga bimeze rero no kuvuga ko aha bakobwa bakwiyubara bakamenya ko akenshi bambwira ama seminere yuko ngo bafite ubwoba yuko babahungu ashobora kumucika mu gihe amwimye mugabo rero umuhe aragucika iyo tuma gucika atakononeye hako agucika yakononeye kuko nababwiye ati ni washaka ko umuhungu agoheba byembe wabuze ngene agoheba uramuhata ubwo busambanye kuko muzogenda musamba ntazona guse wewe ntazona guseze nta niko zazokwagiritsa eka mu kugendana nyerera nta rukundo rura rugihari aho amubwira ko amukunda kenshi asubira kumuvugisha ari uko amukeneye akaroro nkunda kubaha ndabwira ati uzurabe umuhungu ari karakoronde akwandikira message menshi n'umukopara wujya kugira ngo telefone ugeze hehe ugeze ngo biheze genda nta nakubaza ko washitse ni gakeye bika no kubaza ko washitse asubira kukwiyumvira ko aruka afashwe n'iki n'umusonga rero ibyo bari karagira abari karikura umusonga kandi twarabonye uko mu bisanzwe imisonga myinshi mu kuyikura bakuri patara kandi umusonga uheze hari umuntu wabona aheje dufata umuntu avuye ku mwanda muto nibangahe yindukira kuraba aheje kwikurira umwanda muto asubira gusubirayo ariko akeneye gusubira kwikura wa musonga harabo hitondera abahungu nabo muranyihanganira niko bimeze ndabizi kandi abahungu barabinyemerera abatari bakabarambwira ati twebwe kugira ngo tubatwe turapima turabe ku mukobwa nikigira kabindi ko ndakubwira umukobwa ko kenshi ari umuntu afise ubuntu kuko aje akakubaza ukavyemera ikintu avuga ati avuga ati nimiburi wa muntu nabandi baracako naci abandi baci hanyuma no kuvuga yuko iyo rero wihagaze ko arashavura n'ibyo akagenda mugaba giye fendo fazogaruka kurondera kwa zovuga ati umunyabuntu nabonye ni wa wundi kuko umuntu harinze yankira jewe naho ndiyoza kumwene nako umuntu agutwaye kubera ko bamukuboye ko gwaguteye inda aha hantu umenye ntazokubaha mu rugo ntazokubaha ico ni cambe hama ikindi nacho nuko bashobora kuba babona umengo ni ibintu bisanzwe bakagenda bakarondera ninda ahandi agacavuga wa wundi ko ari we yamuteye inyuna iki kintu ro bagende bakirabe ko neza hanyuma bazoheza babone yuko bubu badekonye baba ariko baradekona rero ibi bintu no kuvuga ko we bavuze ngo nta kibazo bizaba bitera izo gitera nyene kubera ko ubwa mbere nta kuba hama ikigira kabiri agumana amakenga kwishobora kuba atari yiyiwe hanyuma ikigira gatatu nuko ejo canke hijya ejo ushobora kuvyara n'umwana ugasanga asa nawe canke asa nabi wa ntibasa na se wiwe ise wibazo kwa mana ya makenga kandi umva ko hazobora n'urukundo kuri wa mwana nico gira gatatu yego Bibiliya iraha agaciro umuntu w'umugabo iraha agaciro umuntu w'umuhungu kuko umugabo ava mu muhungu gusaba ko bwiye barabumbwira bo ciye kenge kubera ko niba basokuru bavuga ngo imfizi ntaho yimiko wibaza ko babivugira ubusa kubera iki uno munsi warashaka ijambo ry'Imana cyangwa igitabo kijyanye kigenge n'imiryango bavuga yuko umugore afashwe asambana acataha kandi nta kintu kimwabaza ariko ugaca usanga mbere wanashaka na se ntari akoroheretse ufite imenyetso byerekana yuko umugore yasambanye ucuvamwo kandi ntacubaza muca muvana ko burundu mugabo mbega ikibazo gishya kigaruka kubera iki batavuga ati umugore afashe umugabo asambana bigenda gute ubaza ko bica bigenda gute no kuvuga ko n'agaciro bwa mbere igihugu canke isi iha novuga iminite iha umugabo umuntu w'umugabo rero aba bakobwa nibiyandarika ingaruka ziza kuri bo abo bahungu ntuhave bibaza ngo arengaruka ndende gose zihava zikabaza ko uretse gusa ko leta iri kiravyorosha uno munsi ku buryo umuhungu yateyinda umukobwa bamurondera hanyuma mugabo naho nyene nubwo bamurondera ivyo akora ntabikora ngo ni kubera ababishaka abikora kubera ko ari nguvu kandi mu nguvu naho naze nta rukundo ruba rurimo. Yes, nuko rero nkuvuga ngo abakobwa bakwiye kwiyubara kuko abahungu vrema ibibazo bafise ngaho. Isimbwe ngo ndo mugabo. Mugabo abahungu bagira ibibazo bike muri ivyo bintu bijyanye na sexuality.
Hello bakuzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Berishu kuri kamera ya Alfred turi mu kiganiro nawe bivuze ku iki abana abandi bazana abatumire batandukanye uyu munsi rero turi kumwe na Renine Manariyo turaza kuganira nawe ariko ava yuko tuganira ava yuko ndababwira ibyo nateguye ko tuganira nawe reka mbaze ndamwakire ndamusabara mutabakunzi bacu
Nimpore. Yaje no binyakira cyane njye nakwakira.
Turakirana.
Ego ndabaramukije bakunzi ba Roy TV, gese ndumushitse kuri Roy TV. Nibaza ko mu bantu batanguye ibiganiro kare natangwe kuba mutumire Roy TV gitangura. Kandi rero nizera ko nubira camize neza. Nabagenzi ni inshuti nababanye kandi.
Ego
ndabaramukije cyane nizera ko mwivyura. Nawe ndakuramukije ariko.
Ndakoze cyane. Uravuze ko abakunzi ba Roy TV tajya mbere bakubonye turoce dusubira inyuma gato urazire nine ko ibiganiro byawe barabikunda sinzi ko rero umwanya ukaraba mu commenter deba yari yo yose baravuga ati Renine urakoze kumpanura duhaye Renine narigeze gutora umwanya ndasoma ndabona kumenga ni ibintu bifasha abantu benshi baragukurikirana barakunda kukumva ndetse nibyo bagiye bakubona ibiganiro bitandukanye zatubigenze gute n'ibindi ari navyo byagiye bibafasha ari nacyo gituma tuguma tukurondera kugira ngo ufashe urwaruka ufashe abatari bake none umunsi rero twakugendeye ngaha tugusanze be aha bahita gute twaje turazimira ariko tubwire neza
bahita ngo ni ngo kuri fangasi kwa rufuku ni ku matafari mugabe izina ryaho ni tubigenze gutegene kuri tubigenze gute
aha bahita kuri tubigenze gute
ego ibyo nkora byose ni bo tubigenze gute mu bisanzwe mbere bari bazi kwemba twari ikiganiro mugabo gushika uno munsi ni societe yemewe n'amategeko iri ha Aubert ikora ibintu bidandukanye ari bibijanye n'ama conseil by'impanuro hari nibi bijanye kandi n'urudandazwa canke nibindi nibikorwa byinshi no kuvuga ni societe yagutse ifasha kugira ngo ubuzima bw'umuntu ashobora kumva ko yisanzuye hari twe twahisemo kudandaza fangasi kubera ko tuzi ko ifasha abantu ku magara yabo
niyo mpamvu yinzimanye
yego kubwira ngo urabona nk'ubu bunya ko uragangutse mugabo birasa ko ugira n'inguvu ugira n'inkomezi kandi ndazufise ubanya mukwe gukora sport mugabo nokuvuga ko ngaho rero uraba cleaned umubiri wose hanyuma umere neza ni fresherize yongera
okay karana cyose njya mbenda nyoye naho numva bavuga fangasi n'ubu navuye kuguta sinari nzi ko nza kuyisohora ariko umva kamizi neza karana cyose
iyo uguse ukaguta nabi birashoboka kubera ko hari abantu benshi bagiye barayitirira mugabo rero ko ikomoka hano uhita mu ngo muri mu ngagara muri quartier 10 ngatangwa muri 2014 insanzwe ni umuvugizi wayo wanashaka ego
Imbere ko tunaganira rero ndabatumira abantu batarakihereza vraiment muzokanywe karajyoshe nanjye ndikonda gasoma ko karajyoshe vraiment
mukanye tomboye nabi kubera ibyo batatangura na kabenzi kandi ndazi ko kaziri kwa ko
asha naho mbyo basizogaruka
yewe nta kibazo
tugushimire cyane rero
urakoze
nabwiye tugitangura ko ikiganiro ari nawe bivuze ku iki namwe murafite icyo muza kubivuga ko muri commentaire ikiganiro nziko kiza gufasha abantu benshi umunsi rero tuza kurabira hamwe mbega kurangura amabanga y'abubatse butaragira mariage ziba bifite ingaruka mbi ko tubona ku marezo sosiyo hari ikiganiro kimaze iminsi gitrayingi bavuga ati oya guhonja ntacyo bitwaye kugenda kugira mariage aramaze kuryamana n'umuhungu ni ibintu bisanzwe mbega Renine ku ruhande rw'iwawe ziba bimeze gute ho bari ngo bitava bitera muri urwaruka ugasanga bavuze ati nibyo bigezweho uwo bafashe iki ibyo babimeze gute
no kuvuga yuko bwa mbere bwo kurangura bavuze ngo amabanga yabubatse
ego
naya bubatse mu bisanzwe utarubaka ntiwo yarangura ngo bikunde uburi kuragira ikindi kintu bacita ngo nubusambanye bafite amazina menshi baye byita mugabo amabanga yabubatse naya bubatse nyine urabyumva kandi nanyu numva ko bashira ko kwa amabanga namabanga nyine kuko afise ingena kogwa rero utarubaka ukuyakora ukubikora ubikora ukutariko kandi ubikoze ukutariko bizana ingaruka ari nacyo gituma uko umuntu abikora imbere yuko yubaka no kubikora umaze kubaka biratandukanye kuko umaze kubaka ni ibintu ukora uri poze ubutuje kandi ukabikora amasaha ushakiye kandi ukabikorana nuwo mu wamuvyumva nyene kumwe na urabyumva kandi urumva ko abari sur nawe nyene nuwo bari kumwe ko bari kumwe kuko baba baranditswe abazi yuko nuwiwe ni guwe nyene kandi vyiwa uri kurabijya biratandukanye ninge no uri kurajya ivyabandi cyanke ninge no uri kurajya ivyo utara utabiri yakuye no kuvuga ko imbere yuko rero umuntu agira mariage hariho abanditsi benshi yarankwa bita Socrate hariho nubo bita Zakaria Stanefomam hariho benshi hariho bagiye barabyandika ko ibintu bitari bike hariho bita ba Tim Keller nabo bita ba Sam Alberi no kuvuga yuko aba bose ivyo bagiye bandika bahuriye ko mubona mu byo nagerageje gufata nuko kurangura amabanga yabubatse imbere ko umuntu agira mariage ari amakosa uti na makosa gute ni kubera ko ubwa mbere bwo bwo nkwize Zakaria Stanefomam aravuga yuko iyo umukobwa akoze ibi by'ubusambanye n'umuhungu imbere yo kubagira mariage wewe ibiba niko byubatse hariho ico bita inkabura mubiri z'uburyohe ama Romano Plaisir usanga agenda atakara ku muhungu umukobwa ara urumva ko ayarekipera uwo mukobwa rero nuko wewe uko bikogwa urukundo kuri we ruraduga kuri wa muhungu kumva ramukunda cyane uko babikora bagenda barabikora niko agenda ramukunda mugwa muhungu nawe gwa rukundo agenda ramanuka rumanuka no mukugenda ntamusezera akarorero uzurabe abantu kenshi iyo bishitse bakagwa muri yo erere ndayita erere bikashika akamuterinda urabe mukibana aho herereye nawe ariko barakurikirana barabe mukibano aho baherereye akenshi umuhungu atagura kuvyanga nugire ngo avyaho nikubera ko afite ubwoba bwo kuzorera umwana ntavyanka kubera ko azomaramara ariko ikintu gihari gituma avyanka nuko yama hormone kenshi aba yaramaze gutakara kuvuga ko rwa rukundo rwagwagiye rugenda rutakara uzoca ugenda kandi uverifye uze kuraba ra majority y'abajya abahungu iyo hageze yuko agira mariage canke afatana n'undi bakundana uza gusanga kenshi atwaye umuntu afite freshere nke par rapport ya wa wundi bavyarana wanashaka akenshi rero niko usanga bimeze rero no kuvuga ko aha bakobwa bakwiyubara bakamenya ko akenshi bambwira mu seminere yuko ngo bafite ubwoba yuko babahungu ashobora kumucika mu gihe amwimye mugabo rero umuhe aragucika iyo tuma gucika atakononeye hako agucika yakononeye kuko nababwiye ati niwe ashaka ko umuhungu aguheba byembe wabuzingene aguheba uramuhata ubwo busambanye kuko muzogenda musamba ntazona wewe ntazona guseze nta niko tazokwagiritsa eka mu kugendara nyerera niba kere rusanga akenshi rero bishika gucyo amana kuvuga ko ugiye kuraba no muri bibiliya no muri bibiliya mu gitabo cya Samuel kigiye cha kabiri igice cha 13 icyo isoba guhera ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 17 haravuga ukuntu umuntu bita Amunoni yafashe mushiki we Tamari bamaze rero gusambana no kuvuga ko bibiliya ivuga yuko ngo ku murongo wa 15 ati ugwanko ya mwanse gwasumbye urukundo yamukunda mbere kandi urumva bwa mbere wewe yari yamukaniye aratanga aranukunda ronda bavuga ngo gushira umunywera aronda mugabo rero bacaberekana ukungene yaramubwiye Tamari ati mu bisanzwe wese aho kava ngaha aranga yarinze guhamagara umusiti wiwe ati cyangwa asohora umwanda agende ku murongo wa 17 no kuvuga iki nuko bagitangura umwanya wa mbere bagitangura abayumva kumengo n'urukundo mugabo agiye uko bagenda barabikora niko agenda aramuzinukwa mu nyuma rero kumuzinukwa rero kibazo gica kihaba nuko wa mukobwa asigara aricyuza kubera ko uyu muhungu ashatangura kumva umengo aramwansi nyine hanyuma rero nuko uvuga ko hano ugiye kuraba avuga ati ugwanko ya mwanse nayuma Romano de Plaisir yara abamaze gutakaza nuko uvuga mu ico gihe nta rukundo rwa rugihari aho amubwira ko amukunda kenshi asubira kumuvugisha ari uko amukeneye akarero nkunda kubaha ndabwira ati uzurabe umuhungu ariko arakorondera akwandikira message menshi n'umukopara wujya kugira ngo telefone ugeze hehe ugeze ngo biheze genda nta kubaza ko washitse ni gakeye bika no kubaza ko washitse asubira kukwiyumvira ko aruka afashwe n'iki n'umusonga rero ibyo bari karagira abari karikura umusonga kandi twarabonye uko mu bisanzwe imisonga myinshi mu kuyikura bakuri patara kandi umusonga uheze ari umuntu wabona heje dufatwe umuntu avuye ku mwanda muto nibanga hahindukira kuraba heje kwikurira umwanda muto asubira gusubirayo aruko akeneye gusubira kwikura wa musonga harabo hitondera abahungu nabo muranyihanganira niko bimeze ndabizi kandi abahungu barabinyemerera abatari bakaba barambwira ati twebwe kugira ngo tubatwe turapima turabe ku mukobwa nikigira kabindi ko ndakubwira umukobwa ko kenshi ari umuntu afise ubuntu kuko aje akakubaza ukavyemera ikintu avuga ati nimiburiburi wa muntu nabandi baracako naciye abandi baciye hanyuma no kuvuga yuko iyo rero wihagaze ko arashavura nibyo akagenda mugaba giye fendo fazagoroka kuronda kwazo vuga ati umunyabuntu nabonye ni wawo ndi kuko umuntu harinze yankira jewe naho ndiyoza kumwene nako eh jewe jewe dukundana
tukiye kubira muri no misi ama mariage irwara bari kugasanga umuntu yagize mariage nyuma ya desome nari barute cyane nyuma y'ukwezi kumwe kandi yagize mariage bamuheza giye abapastori cyangwa abapati bakoranije imiryango byagenze neza begaho nta ngorane bizohava bitera mu myaka iza cyangwa ubunyene ukabona bagize mariage
bagenda bafite
gute ko
bagenda bafite imbanye ntibari imbanye kwera abafisinda no kuvuga yuko aba ni bimwe byabaye hano biriko birazana ikibazo cyuko umukobwa yakunze umuhungu harabagenda mu bapfumu kugira abaho imiti harabandi bashora kugenda kobera abazi yuko abahungu kumure ashobora kutanka cyane bakamumubohera ko agaca agenda akamutega ibihe uko ndaza abakobwa benshi baraze guhara bijya ibintu by'ibihe byabo kugira ngo amuterinda ama mumuhe mugo nagenda bavunira akagohe umuntu agutwaye kobera ko bamukuboye ko ngagutey inda aha hantu umenye ntazokubaha mu rugo ntazokubaha ico ni cyambe hama ikindi nacyo nuko bashobora kuba babona umengo ni ibintu bisanzwe bakagenda bakarondera ninda ahandi agacavuga wawe ndi ko ari we yamuteye iki kintu ro bagende bakirabe ko neza hanyuma bazoheza babone yuko bubu badekonye baba ariko baradekona rero ibi bintu no kuvuga ko we bavuze ngo nta kibazo bizaba bitera bizogitera nyene kubera ko ubwa mbere nta kubaha hama ikigira kabiri agumana amakenga kwishobora kuba atari yiyiwe hanyuma ikigira gatatu nuko ejo canke hijya ejo ushobora kuvyara n'umwana ugasanga asa nawe canke asa nabi wa ntibasa na se wiwe bise wibazo kwa mana ya makenga kandi umva ko hazobora n'urukundo kuri wa mwana nico gira gatatu yego
ubwe kubiraba muri no misi kuri rezo sosiyo ariko aravuga amajambo atari make ugasanga bamwe barashigikira bavuga ati ndiko ndabona ingorane nyinshi kuvuga ko ziri kubakoga ko bavuga ati uno musi nta muhungu mwokundana hama ngo mumarane dosomere cyangwa ukwezi mutararyamana ntugenda kumuraba ngo utahe uko mbega nini ko tubona ibibazo byinshi bizogaruka ku bakobwa abahungu bo nta kibazo bazohava bagira ko muri ino minsi umenga babigize umugenzo ntaco bitwaye ntibagitinya ugasanga n'umukobwa aragerayo mama we ntamubajije waraye hehe yo namubwize ko namubwira nari kwa sheri wanje hoho uwo bivuga ku iki
erega burya muze muraraba kenshi muze murasoma bibiliya bibiliya iraha agaciro umuntu w'umugabo iraha agaciro umuntu w'umuhungu kuko umugabo ava mu muhungu gusaba ko byaba barabumbwira bo ciye kenge kubera ko niba basokuru bavuga ngo imfizi ntaho yimigo bibaza ko babivugira ubusa kubera iki uno munsi warashaka ijambo ry'Imana cyangwa igitabo kijyanye kigenge ngo n'imiryango bavuga yuko umugore afashwe asambana aca taha kandi nta kintu kimwabaza ariko ugaca usanga mbere wanashaka na sentare irakoroheretse ufite imenyetso byerekana yuko umugore yasambanye ucuvamwo kandi ntacubaza muca muvana ko burundu mugabo mbega ikibazo gishya kigaruka kubera iki batavuga ati umugore afashe umugabo asambana bigenda gute ubaza ko bishya bigenda gute no kuvuga ko n'agaciro bwa mbere igihugu cyanke isi iha novuga iminite iha umugabo umuntu w'umugabo rero aba bakobwa nibiyandarika ingaruka ziza kuri bo abo bahungu ntuhave bibaza ngo arengaruka ndende gose zihava zikabaza ko uretse gusa ko leta iri kiravyorosha uno munsi ku buryo umuhungu yateyinda umukobwa bamurondera hanyuma mugabo naho nyene nubwo bamurondera ivyo akora ntabikora ngo nikubera ababishaka abikora kubera ko ari nguvu kandi mu nguvu naho naze nta rukundo ruba rurimo yes nuko rero no kuvuga ngo abakobwa bakwiye kwiyubara kuko abahungu vreme ibibazo bafise ngaho yesimbwe ngo ndukunda umugabo mugabo abahungu bagira ibibazo bike muri ivyo bintu bijyanye na sexuality yes
tusubira inyuma gato naho ugasanga ibya sexuality bigune biba umuhungu uva ntangora na fise ejo azogira mariage n'uwundi batigeze baryama nabo nta kibazo bizomutera ku bakobwa nabo umunsi uriko biraba ugasanga karyamana n'umuhungu kandi arazi neza ko ata projet mariage namufise ko wavuze ko abo bo bagira n'amahirwe akagenda kugira mariage bafise inda hari n'igihe n'imiryango ibijamo ikavuga ati n'ubundi kwamaze gutera inda arabugende ntacu cera
si amahirwe n'ubundi niko atari urukundo rubamwo kandi gake kwera
abahungu nabo baguma ugasanga baguma baryamana n'abakobwa ariko nta gahunda bafise ko kuza wagira na mariage bobo ngo bahanurikire
abahungu bo kuko mu bisanzwe burya ubuntu nicyo kintu cya mbere kuko hano bano banditse nibo bavuga yuko mu bisanzwe ingaruka kenshi z'ibi bijyanye no gusambana ubwa mbere ziba hagati ya mwibwe nyine ubwanyu nabivuze kuri Zekaria Stanley for mom yarabivuze ko uburyo urukundo rugenda ruhava rukava burundu hanyuma ikibazo kindi kiba hagati yawe n'Imana kuko turazi yuko ijambo ry'Imana rirabuza ibijanye n'ubusambanye hanyuma ikindi kigira gatatu ni hagati yawe hamwe rero na business kuko nta muntu ashobora gusambana haje gusambana aca avuga ngo agira pange plan ya business
cyo
kuno ntibira gushikira nyiba byaragushikiye mbira ndakubaze
oya oya uratse impamvu ngize ubwo wo tume nga usambanye nta kindi kuko usubira gukora nivyo byanye n'ucukora byo
ijambo y'Imana ivuga ngo vino n'ubusambanye bimara ubwenge none ushagira ubwenge gupanga business bigakuna
nivyo ukuna
mbira umuntu ushobora kuvuga ati okay uno munsi mfise mape numukobwa yabo umukobwa yaba no muhungu baje gusambana ikintu cy'ambere kibafata ni tiro baca bumva itiro none gupanga business ukora sinzira ntibikunda no kuvuga yuko rero hagati ya mwebwe mu mwabikoze na business ntigikunda ntushaka gupanga business mu gihe ubuheje gusambana hama ikindi naco rero ni hagati yawe n'ababanye kuko mu babanye baguhinda yindi sanamu iyo kurabisa nabaga ha ni kwa ruhungu urumwe rero ni wa mukobwa ikindi kindi urumwe bene ico gihe ubumva mengo uri urafise akantu muri wewe ko kumaramara ukumva mengo uri ntiwisanzuye mu babanye bawe hama hagati yawe n'abagenzi hano n'abagenzi bararagirwe bakagucira no mukenge avuga tujya nayo ntimushobora kugenda nakukaho ibyago byiwe byose sinzi kurumva abantu kenshi baba bakunda gusohokana muri kino gihe bavuze ati nicaye mu bandi bagabo no kuvuga ko benshi aza kwicara mu bandi bagabo kugira hakuri ibyiyumviro mugabo igihe mu wamwicanye n'abandi bagabo ukazana ibyiyumviro ngurumva kujya mu demo nani ngurumva kugerekere bene ico giharagerege bakavuga ati urya muhimbiri no gukweba niri garajyanye bakamukari kweba kugira bakamukira umukenge none wumva atabari karateshe umwanya abantu kandi bena busanga afite amajambo gusa nta nibindi babafise muri makere no kuvuga ngo ingaruka kenshi ziba ku bahungu nibaza ko kenshi ziba rizo hamike naco nuko ushora gusanga habaye ibintu byo kuvanga abana baba nugasanga bakuze atari ko ndabafise ku muvyeyi wabo
ariko nyene rine dusubira inyuma gato umenga ntura neza ingaruka mbi nyezina ishobora kuba mu gihe uranguye amabanga yawe wasi donc uvyitira ukabikora utaragira mariage ingaruka mbi cyane cyane kunda kugaruka niyo shaka tugaruke ko usibye ibyo tubona muri social biguma bigaruka ugasangana na kigira icizere nk'uko wabivuze iyindi ngaruka mbi yoba ikomeye gusumba izindi zose muri byo niya
ingaruka no konona umubiri kuko mu bisanzwe kijya n'igikogwa wanashaka muri bano banditse bavuga yuko ni nka don ni nk'ingabire imana bayahaye abantu baba bari mu rukundo hanyuma rero no kuvuga yuko mu gihe iyo ngabire rero uyikoresheje nabi irapfa muri uko gupfa rero urazi ko ari ibintu bikorwa n'umubiri ushobora ubwa mbere gusanga nk'ubu abakenshi baba barabimogore kubikora ndigakebuka no kwikingira ushobora no kwikingira abanashaka ibyo wikingije bigatabuka ugaca usanga rero wundi muri ko murabikorana ashobora kuba afite indwara runaka ugenda uyitwaye icyo ni cyambere kigira kabiri urashaka no guhura n'imyaku kubera ko bana bashakashatse baravuga yuko igi inzira ya mbere icamwo imyaku ni gitsina uzurabe hari ababosi benshi bahombye benshi nubwo asanga bahombeye inga atari uko banahonga goze reka nubwo asanga barahombye burundu kubera ko kubera imyaka bagiye barahura nayo ni ukuvuga uko bimeze hariho ukuntu bano banditse babipanga bakakwereka ufatiye kwijya ku mashini nyabwonko ufatiye ku mashini nyabwonko urabona ko ordinateur ndafite abantu bashyira flash ufashe ijya ordinateur itagira antivirus cyangwa ifite antivirus idakomeye ushobora gusanga hariho ukuntu iyo ordinateur irimo icyo biti imigera amavirus uzanye rero flash itagira virus ukayicomeka kuri ya mashini ya flash igenda twa ya virus sinzi ko byumva hanyuma uzanye flash irimo virus ukayizana ku mashini na hata virus iyo birimo nayo ya virus iri muri flash isigara muri ya mashini ufate rero yuko ya mashini dufate ko ata virus nimwe ifise bazanye wa mbere azanye flash acometse ko asizemo virus wa kabiri azanye irimo virus zitatu acometse ko no kuvuga ngo hamaze kujyamo virus zingahe si zine hagacaza wa gatatu agacazana irimo virus cyangwa itagira virus acometse ko za virus ziri mu mashini ntagenda zitwaye azitwara zose no kuvuga ngo habaho ihanahana gice bita imikoshe aho gere ngaho nturumva abantu batera imyaka
yego ndakunze kubyo
none uwo muntu muhuye afite iyo myaka ubaza ko agusigira aguma ngaho wenyine arayigusigira iyo ni imyaka ro bisanzwe n'ingwara rero niko bimeze nazo nyine n'ugwahanahana biciye muri ico muri cyo gitsina
tugushimire cyane rero
urakoze
nibaza ko nababwiye kuganira namubwize ko iki bivaye n'impanuro nina duhaye cyanke ibyimvi yagiye aduterera namwe bafite icyo mubivuga ko muri commentaire murafite ingene mubibona aravuze ko bitera ibibazo cyane gukora imibonano mpuzabitsina utaragira mariage aravuze ingwara urushaho kwandura imyaka ugasanga aho ufite imigisha byo aho ukora byose hari amachance muga kubera ubwe muri iyo nzira
bitwara n'umwanya
umwanya ama projet arahagarara ugasanga n'ivyugune witaho rero namwe afite ico mu bivuga ko murafite impano namwe utera muri commentaires gafasha abandi benshi uno munsi iyo myaka igahagarara ama projet agatera imbere ibintu byose bikagenda neza renine mana ryo tugushimiye cyane
urakoze cyane bene yego ndagushimiye nanye ndashimiye n'abakunzi ba Roy TV ego nashimiye kandi na Alfred kwa mwashimiye gushika hano si hafi yo kazi banyu ndahaze mugo bukurikirane bazo kwari genzo cyane
nokuri twogeherwa cyane undi musi tuzokene uzobanguke
sanze sanga impande kureka fanga sinama
oya zodukizani wabitukari kugira kameze neza
ah okay sawa
numvise kana Josh
wose genda kagira barakagira genda karangura muri disi muri mungagara
ah urakarangura gacwa gategura nga
oya ntibakaza na gateguye aha turinwe ragusa
ah ariko murakadandaza
yego
bagapima ukabagurira bose bakagenda bamerewe neza
yeah nta kibazo kwiye
ikaborera nta mwambiro urimo
sha ico je se no kifisha
singende mbore yo
kiretse bajije bakihereza na je se ndabore we kuva bakanwe rewa bore yo
ndabatumiye na mwakunzi ba Roy TV ngo natangwe ndabibabwira bramana kanyobwa kameze neza mumva ko kavura n'ingwara muzokihereza bya byiza cyane abatagira subscribe mugire subscribe one time clickan ugano bya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.
Roy TV.